Wewe, Aizo, hiyo shotgun yako itaisha bunduki. Wewe unacheza wewe. C4, tupa C4, tupa! Amechelewa, angetupa vila alipita hapo sahiye.
Setting needle!
One friendly remaining.
Fucking...
Nakoloko hapo! Friendlies were eliminated. Fucking, I'm going to go to the house.